in daawadayaal waa dad aad u tiro badan oo boqolaal kuna soo buuxdhaafiyey waddada halbowlaha ee magaalada Hargeysa oo dabcan ay ka socoto dabaaldegga iyo dhoola tuska ee xuska 18 Mey. Daawadayaal, halkani gaar ahaan waa eriyada Imperial ama gobolkaas oo bastaa garanaya